makukhona intfo longathi mawuyilondvolotile ube nekuphila noma letinye tinto tingakulahlekela emhlabeni kepha mawulondolote yona uyawuphindze ube nato leyo ntfo libhayibhele lithi ilondolote ngetulu kwako konke yinhlitiyo yakho ngoba enhlitweni kulapho kuchamuka khona tiyalo tekuphila khona noma lingaphandle belingetela banako ukuphila kepha mangabe enhlitweni kunekuphila kusho ukuthi tindvo tisetawulunga Vuka Udle singwa selisuku lamhla sisithola encwadini ya Luka sahluko 10 verse 41 na 42 Ingosi yamphendvula yathi Mata yemata utekhatsatha ngetindvo letinyenti kodwa yinye kuphela letsingekile Maria ukhethe indvo lengiyo sibili kunjalo nje angeke ayemukwe ngumuntu leyo ntfo umbuto wami sihloko sithi engabe ukhethe kahle yini kumbe sikhathi sekuhlola wena sekuthi hlola wena ngetulu kwekubuka uhlole Martha na Maria kepha akube sibuko lasibona khona thine lamhla kuthi engabe mine nyalo ngikhethe kahle yini ngekubuka kwaMartha Maria bekangakendi kahle kepha ngekubuka kwaJesu Maria bekende kahle akusho ukuthi Martha bekende indvo le wrong kepha bekungasiso sikhathi sako khumbula konke kuhle ngesikhathi sako uma bewungalalela labanye bantfu bebangasho ukuthi Martha vele uyabanaka abantu kepha Jesu akabuki njengalokhu bantu labanye babuka kube Jesu bekakomelisa abantu ngabe wakomelisa Maria ngekuhlala alalele sifundo kunekukomelisa Martha lobekenda aphisha neke ngetindvo letinene Jesu umnikati wako konke nguye lo watiko kule tindo tonke kuthi yini lemcoka ngalesikhathi yini futhi lekuyindvo sibili khumbula kuthi Jesu ukukhanya mangabe uhambile wayawudwebe ebusuku kungenteka ubambe inyoka ucabanga ukuthi ubambe inhlanti mawufike ukukhanyeni ngula tindo tehlukaniseka khona kuyendeka ukhethe wende tindo leti kahle kepha mawuletha ekukhanyeni lokungijesu ukhanze kuthi noma kukahle kepha akusiko loku right ngalesikhathi kwasita kuthi Martha akhulume kuJesu kucala angakakhulumi nathathe wabo ngobe lokhu kwavimba nencabano kungenteka kunalabanye bantu ucabene nabo kumbe uze ungakhulumisani nabo ngoba uvele waconza kubo wangayi kuJesu ngabo ngoba kube uye kuJesu phela Jesu ungumlamleli ngabe Jesu wayilamla kathini lendzaba nalamuhla kuthala uye kuJesu ngaloko lokhala ngako ngalomunye umzalwane solo Jesu akalamuli etonweni kuphela nje kepha uyalamlelana nasetinfeni lekungenteka singatiboni ngayikufanana etikhathini letinyenti kucabana kwethu kubangwa ukuthi sicabange ukuthi lokhu lokubonwa ngimi ngikona kumcoka engabe Maria akaboneleni ukuthi naku lokumcoka ngalesikhathi kanti Jesu yena ukubuka ngaleke indlela kanti futhi nalolomunye wena lothi akende lokhu ngalesikhathi naye ubona ukuthi lokwakhe ngikona kumcoka kuze ukuthi ste uphilisana asihlanganyele emthandazweni lothi Nkosi ngicela usite mine kuthi ngibone hayi lokuhle kuphela kepha ngibone loku right esikhathini lesingiso naloku lokubonwa nguwe ukuthi kukahle ngicela kube nguwe Nkosi lo ngikhanyiselako ngehlulele tindvo njengekubona kwakho kuze ngibe nekuthula nebantu bonke amen.